Sawa. But I wish ungeniandikia kitu kidogo leo. Usiandike hiyo peke yake, ni kidogo sana. Wacha nikupatie the real number. The real thing and you uangalie ile mtaandiko. I'll give it in the next 15 minutes.